ukubakha nguye ecaweni namhlanje le cawa yakho ukuba buyile ke ecaweni namhlanje kodwa awufuni uThixo akuphose for imini le yonke
ecawa yakho
icawa yakho icawa yabantu bangacawiyo iyaqala ke ngoku khawuleza yoxelela nabanye
naso ofisini yakho uThixo khona ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegardini ukhona nakulendawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe ukhona kula pipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo
le icawa yabantu abangacawiyo sithabathi thuba ke bazalwane sibulise kumntu wonke osibukeleyo nomntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke nesibukele nesimamele nekuzo siyanamkela ngale mini yanamhlanje intsimbi yesihlanu esibethile siyanamkela ke igama lam ndingusihle Bonani alihambi nedwa ihamba nalo mkhonzi
ma ndibulise koomama kootata oobhuti oosisi nakubantwana okanye ukontangandini nakubantwana besikolo secawe ngelihle lomvukeli wethu uyesu kristu inkosi yethu amen sicela ke nihlale nathi kwenzela ukuthi siyofika kulaa ntsimbi yokugqibela igama lam ndingu-anele wakamngoni
ke bawo siqala u-episode 14 namhlanje
ithi
loo nto xa sikhomperisha u-season 1 no-season 2 ngeba ke ngoku siqala u-season 3 ukuba besihamba i-season nge-season ngezaziqendu besizithathile ku-season 1 so ukuthi noko sisebenze sade sagqithisa kwixesha ebesisebenze ngalo ngaphambili ngoko ke masibulele kumntu wonke obekunye nathi xa siqala le episode ye-14 bawo masivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo
masithandazeni yise wenkosi yethu enguyesu kristu thixo olungileyo thixo onamandla amakhulu thixo onamandla onke thixo osisiqalo thixo osisiphelo thixo onothando olubanzi thixo wethu onenceba engazange iphele thixo ovuka bubumnyama bubaleke thixo okwazi ukuxhamisa amaxhamakazi thixo wethu thixo okwazi ukuwisa imithembu emikhulu
Nkosiyam
sincede ke thixo wethu olungileyo sincede mthethileli wethu sincede mzali wethu thixo olungileyo thixo qala ngomvalelwa wam osentliziyweni yam thixo wethu olungileyo ulungise mna kuqala thixo wethu olungileyo wandule thixo wethu olungileyo ulungise thixo abantu abasimameleyo olungileyo sincede ke thixo wethu olungileyo usithwale usigcine phakathi phantsi kwamaphiko akho thixo wethu olungileyo ngoba thixo olungileyo umaki thixo wethu ubonakala ebulaleka thixo wethu xa ungekho wena thixo wethu olungileyo yiba lilifu ke thixo wethu elisingqingayo thixo wethu olungileyo sazi thixo wethu olungileyo le nto thixo olungileyo ayiseyo nto yethu thixo wethuinto yakho thixo wethu olungileyo thixo namandla amakhulu sigcine ke thixo wethu olungileyo ugcine abantu emakhaya nabo thixo wethu olungileyo ubagcine ezindleleni thixo wethu olungileyo abakhweli thixo wethu olungileyo nabahambi ngenyawo thixo olungileyo ubagcine thixo wethu olungileyo kwindawo thixo wethu olungileyo abasimamele bekuzo thixo wethu olungileyo neengxaki abasimamele kuzo thixo wethu olungileyo thixo ozizinto zokonke kum nanku ke thixo wethu umkhonzi wakho thixo wethu olungileyo mnyashe thixo wethu olungileyo ngomoya wakho oyingcwele thixo wethu olungileyo nanku thixo wethu umntana wakho thixo wethu olungileyo mgcobe thixo wethu olungileyo thixo namandla amakhulu alungele thixo wethu ukuvakalisa iindaba zakho ezilungileyo thixo wethu olungileyo siyayazi ke thixo wethu olungileyo lilizwi lakho thixo wethu lodwa thixo wethu onamandla amakhulu elikwaziyo thixo wethu ukuthetha kwenzeke thixo wethu olungileyo lilizwi lakho thixo wethu olungileyo elikwazi ukudala thixo wethu olungileyo lilizwi lakho lodwa thixo wethu olungileyo elikwazi thixo wethu olungileyo ukufika kwindawo ebuhlungu thixo wethu olungileyo lifike lidambise intlungu thixo wethu imfazwe zowupheliswa ngazo thixo wethu olungileyo thixo wethu onamandla amakhulu kubekho uqolo thixo wethu olungileyo ke sincede ke thixo wethu olungileyo uncede thixo wethu nabantu abasemakhaya abasimameleyo ngoku kude kube sephakadeni amen
amen
bawo wethu osezulwini mawaniwatwengoumwele
kebawo sibuyile emthandazweni masibulele ke ngokuba usivulele inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo silungiselela ke ukuya emazweni bazalwane silungiselela ukuya emazweni kodwa phambi kuba siye emazweni sicela uqala sigqithe apha emnikelweni nje ngokuba ke sikule nkonzo cawa yabantu abangacawiyo siye sithi ke umnikelo wethu bawo siye sithi umnikelo wethu umuntu ongeka subscribe sicela a subscribe
yazi ba wondi bale lenkwenzi so yapha phansi abathe babe sine speaker sivile sisibeke phaphandle sithi le icawe yabantu abangacawe sicela ni subscribe apha ecaweni
ngaphazamisi icawa zabantu baba ngaphazamisi icawa zabantu
baba sifuna abazalwane ba subscribe baba kodwa ke bazalwane cela ukuthi nani ni subscribe nicofe u like ni share ni nenze nalanto ye notification ukwenzela ukuthi inikhumbuze xa siqala ukuthi icawa yabantu abangacawiyo iyaqala nalankonzo ke yomlomo kwindawo yonke ohamba kuyo naxa ubala imali etekisini uthi ningekabhatali nanjalo icawa yabantu abangacawiyo iyaqala nasesikolweni before nikhuphe i-homework ne-project niqale nithi bana umgosi ku-item number one icawa yabantu
abangacawiyo. Ewe ke bawo, ewe ke bawo, siya emazweni abantu ze basilinde phi ke bawo.
Kodwa bawo, kuyafuneka ke siyenze nini. Awu, khangela isipika esikhulu.
Hayi bawo.
Asiqala la nkonzo sithi bana.
Hayi bawo, asizokuyenza loo nto
bawo.
Bawo.
Kwenze ukuba sifumane abantu
bawo. Bawo, asizokuyenza.
Kodwa ke bawo, abantu basifumane kule ncwadi yabagwebi. Isahluko ngu-13 verse iyaqala. Uzawufuna okanye uBhayibhile uzakufunda aphele ke apho aphela khona kodwa ke abagwebi isahluko ku-13 ivesi iyaqala
sizoqala pha emva kwale ngoma
singabahamba yuthina kulomhlaba asiyekayo
Yeah.
Sifumane ke ilizwi lethu la namhlanje libhaliwe incwadi yabagwebi ngesahluko seshumi nesithathu siqale ivesi yokuqala phansi kwesihloko ndaba esithi ukuzalwa kukaSamson. Baphinda unyana bakaSirayeli benza ububi emehlweni kaYehova. UYehova wabanikela esandleni samaFilisti iminyaka emashumi mane. Ke kaloku kwabakho indoda ithile yaseTsora yomlibo wamadana egama lenguManowa umkayo eludlolo engazali. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kumfazi lowo sathi kuye, yabona ludlolo wena akuzali ke uyakumitha uzale unyana ke ngoko khawuzigcine uze ungaseli wayini nasiselo sinxilisayo. Ungadli nanye into eyinqambi ngokuba uyabona uyakumitha uzale unyana. Isitshetshe sokucheba asiyi kusondezwa entlokweni yakhe ngokuba le nkwenkwe iyakuba ngumahlulwa kaThixo kwasesizalweni. Iyo ke eyakuqala ukuwasindisa amaSirayeli esandleni samaFilisti. Weza lo mfazi wathi kwindoda yakhe, kufike kum umntu kaThixo, imbonakalo yakhe injengembonakalo yesithunywa sikaThixo. Isoyikeka kunene, kodwa andimbuzanga apho avela khona, naye akandixelelanga igama lakhe. Wathi kum, uyabona, uyakumitha, uzale unyana. Ke ngoko uze ungaseli wayini nasiselo sinxilisayo. Ungadli nanye into eyinqambi ngokuba le nkwenkwe iyakuba ngumahlulwa kaThixo kwasesizalweni kude kube ngumhla wokufa kwayo. Wathandaza ke uManowa kuYehova wathi, "Camagu, nkosi yam, umntu kaThixo owamthumayo makakhe abuye eze futhi asifundise ukuba simthini na umntwana oyakuzalwa." Waliphulaphula uThixo ilizwi likaManowa, sabuya seza ke isithunywa sikaYehova kumfazi lowo ehleli entsimini, uManowa indoda yakhe ingenaye. Wakhawuleza umfazi wagidima wayixelela indoda yakhe wathi kuye, "Yabona, ubonakele kum laa mntu ebeze kum laa mhla." Wesuka uManowa wamlandela umkakhe waya kuloo mntu wathi kuye, "Ungulaa mntu na ebethetha nomfazi?" Wathi, "Ndinguye." Wathi uManowa, "Ukuba lithe lenzeka kaloku ilizwi lakho, loba yintoni na isiko lale nkwenkwe nokwenza kwayo?" Sathi isithunywa sikaYehova kuManowa, "Konke ndikuthethileyo kumfazi makazigcine kuko, maze angadli nto iphuma emdiliyeni, angaseli wayini nasiselo sinxilisayo, angadli nanye into eyinqambi. Konke endimwisele umthetho ngako makakugcine." Elili lizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo. UYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangona phakade. Amen.
Amen.
mandingaze idaniswe. Kebawo.
Yeah.
Content producer wethu uthe masiye pha ku verse 13. Masiye pha ku verse 13. Content producer wethu pakla verse 13. Sathi isithunywa sika Yehova kumaNoah konke endikuthethileyo kumfazi akazigcine kuko. Sawuya ke ngenxa yokuba esithunywe
phakhe. Okay,
sithunywe phakhe ba. Kodwa ke apha sibaliswa la kokuzalwa kukaSamson. Endicingayo into yokuba ibali likaSamson eli abantu abaninzi banofifi ngalo okanye bayalazi. Lamfo ke ingachetywa iinwele zakhe. Kodwa mhla zachetywa kuxa amandla akhe emka kuye. Apha sibaliselwa ngeziganeko ezibangele kuzalwe uSamson. Uthwa amaSirayeli amlibala uThixo, benza ububi emehlweni kaThixo, waze uThixo wabanikela esandleni samaFilisti i-40 years. Into mhlawumbi efike ithi fokamngoni, abantu xa belungelwa abantu bayalibala. Bantu xa kumnandi bayalibala into yokuba bancedwe ngubani. Mhlawumbi na kwindawo mhlawumbi abantu abasibukele bekuzo bayayazi into yokuba bakhona abantu abakhe babanceda kodwa balityelwe ngabo bantu ngoba izinto zibahambela kakuhle. Umntu uthi kwakuba mnandi ajonge ebumnandini oba abo obumnandi obo akubo bantwana bahle bakaThixo. NamaSirayeli athi awukhutshwa nguThixo ebukhobokeni bajonga ubumnandi benkululeko bantwana bahle bakaThixo ngoba ukonwaba ngamathuba amaninzi uvula indlela yokubumtyholi aphinde akubonise enye indlela onokonwaba ngayo. Kunjalo nje ekukhawulezileyo bantwana bahle bakaThixo, kutheni ungazenzeli umntu ozamana ujonga kuye into yokuba hey ngoku ndonwabile ndichwayitile mandihambe ndiyobulela kulaa mntu ndiyeke ukubulela kwinto endingayiboniyo. Bakhonza uThixo bezinye iintlanga amaSirayeli. Bantwana bahle bakaThixo bazenzela ii-idols ababamabukele mabakhonze zona abazakhe ngezandla zabo. Bantwana bahle bakaThixo babamlibala uThixo, benza izinto ezimbi emehlweni kaThixo ngoba bazalwane uthi wawuyeka uxakeka ujonge itshomi ezintsha fokamnguni ujonge abantu abatsha angangathi bayakuthanda. Ngamanye amaxesha ujonge abantu ocinga bakwizinga lakho uthi ubani mhlawumbi akasekho kwiligi yam, ndifuna abantu bathi abaxa benxibile bafaneleke ngabantu ndihamba nabo abo. Alibala umntu abantu mhlawumbi akhule nabo okanye akhuliswe ngabo. Bantwana bahle bakaThixo ahambe ayokutshona nabantu adibene nabo izolo. Bantwana bahle bakaThixo kodwa bazalwane ijomi ezakaloku nje zifika nobumnyama. Bantwana bahle bakaThixo umntu agaxeleke engxakini bazalwane bam, abe umntu ebuye okanye uthi
uThixo ebuyise unyawo. Bazalwane bam abathandwa inkosi, umntu azibona into yokuba ndandicinga into yokuba izinto zam zihamba kakuhle. Bazalwane bam abathandwa inkosi, abuThixo ngenxa yokuba wena xa ulungelwe uyalibala, noThixo akunike intambo into yoba mawuzirhintyele wothuke sowuphinde wasekuthinjweni futhi. Abantu bayalibala, bantu mvoka mnguni balibala, bade balibale noThixo. Kanti uthi kwabanzima bazalwane bam abathandwa inkosi, abantu ebesicinga into yokuba siye sasondela kubo ngexesha lobumnandi babuye umva ngoba abamazi lo umntu uhluphekayo. Bantwana bahle bakaThixo ngelixesha babuye umva abantu, umntu azibone into yokuba umqolo uphandle, kufumaniseka into yoba makaguquke. Ngamanye amaxesha kusirayeli mhlawumbi ithathe iminyaka, amaxesha amaninzi ithathe ixesha elide phambi koba zibone umntu into yokuba ugqwidize kwiminyaka elishumi egqithileyo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa uThixo esimkhonzayo bazalwane uthi emveni kokuba ekubonisa into yokuba awu uye wandilibala, aphinde uThixo akukhumbule ngoba ngiyacinga into yokuba athi akugaxeleka ekuthinjweni okanye ekuphathekeni kakubi amaSirayeli ngamaFilisti, bakhumbule into yokuba ngubani owakhe wandinceda ngaphambili. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba ingxaki ziyasikhumbuza abona bantu babalulekileyo ezimpilweni zethu. Bantwana bahle bakaThixo, abantu bade bacinge ukubuya nasekutshipheni lakubajikela ihlabathi, athi gakade ekhaya zange ndigxothwe. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa owethu Thixo esimkhonzayo bazalwane sithi sakucinga loo nto. Bantwana bahle bakaThixo, uThixo asikhumbule noba siphi bazalwane. Thixo sawasibona into yokuba sikhangela yena, uyuThixo asikhangele. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa uncedo bazalwane, abantu bazalwane bayakwazi umbekela bucala omnye umntu. Bantwana bahle bakaThixo, sele ningamakhoboka kunye fuka mnguni, sele nobabini nisendaweni engekho ntle, kodwa abantu bambekele bucala omnye umntu, kunjalo nje bamhlukumeze. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje nasezitrongweni esiziyayazi into yokuba kukho abantu ababalulekileyo ukugqitha abanye, kukho abantu abajongelwe ezantsi phantsi ngenxa yokuba bona abanayo into ethile, kodwa apha kule ndawo bonke aba bantu ngamabanjwa. Bantwana bahle bakaThixo, uSirayeli wonke bazalwane apha uphethwe kabuhlungu ngamaFilisti, kodwa kuvezwa into yokuba uThixo usondela kumntu ongena ongakwazi ukuzala abantwana. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba abantu beyakwazi umntu angamini abantwana bambekele bucala. Bantwana bahle bakaThixo, angafakwa ezintweni ngokuba akazuyazi le nto sithetha ngayo. Asithethi thina nabantu abangena bantwana ngoba akayazi umntu intlungu yokuba nomntwana, ade umntu angakwazi nokucula nabanye abantu, angakwazi nokuhlala nabanye abantu ixesha elide, ngoba abantu bayakwazi ukuthi bengamakhoboka baphinde bacalulane kwabona bodwa. Kodwa mhlawumbi foka mnguni, ukubekelwa bucala yindlela uThixo akulungisa ngayo leyo. Mhlawumbi uThixo usebenza kakuhle kubantu abangahlili nje basesigqumgqumini. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi uThixo usebenza kakuhle nabantu aba ingqondo indlela abacinga ngayo ixhomekeke kubo, inga-influenswa ngabantu abaninzi, ngoba umntu ongasukiyo okanye osoloko efumane kuxhomekeka kwizinto zonke ezenziwa ngabantu. Lo mntu uzawufuna ukonwabisa abantu abaninzi, kodwa umntu ohleli nje ubekelwa bucala indlela acinga ngayo, indlela yena ecinga yena kuphela. Bantwana bahle bakaThixo, mhlambi nendlela yokuziphatha uyazifundela ngenxa yokuba abantu abandifuni mna, mandifumane indlela endizawuba disciplined ngayo ukwenzela ubomi bam bukwazi ukuqhubeka. UThixo ufika kubantu ababekelwe bucala ngabanye abantu. Bantwana bahle bakaThixo, ufika kulo nkosikazi kaManowa ebantu bemjongele phantsi kude umbhali acacise into yokuba lo mama ulidlolo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa uThixo ufika sele unalo label ubekwe yona ngabantu. Bantwana bahle bakaThixo, afika uThixo. Bazalwane bam abathandwa yiNkosi, mhlambi eyona mhlambi mvo kaMnguni endizawuzama ukusondela kuyo kukuba kwinto yonke ophantsi kwayo, kwinto yonke abantu abakubekela ecaleni kuyo, kodwa kukho ithuba apho uThixo aza kufika khona. UThixo akahambi ngezitandards zethu. Bantwana bahle bakaThixo, uThixo akahambi ngezinto ezibekwa sithi. Bantwana bahle bakaThixo, siyabazi mfoka Mnguni abantu abafanele izinto ezithile. Siyabazi abantu abamele uzala inkokheli. Siyabazi abantu abamele ukuzala abantu esizawujonga kubo. Bantwana bahle bakaThixo, unothi uyinto enganto. Bazalwane bam abathandwa yiNkosi, sicinga into yokuba kuzawubakho into ezawusuka kuwe. Bantwana bahle bakaThixo, uThixo ujonga abo bantu. Ngoba lo mntu mhlambi uqhelile, uqhelile mfoka Mnguni ungahlali phakathi kwabantu. Ngoko ke uzokhunjuzwa nje into yokuba phakathi kwabantu kuhleli nje kukho iziyolo. Bantwana bahle bakaThixo, kukho izinto abantu bahle nje bazonwabisa ngazo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa wena ngenxa yokuba awuqhelanga kuhlala nabantu, bantwana bahle bakaThixo, izinto azizokuphazamisa. Bantwana bahle bakaThixo, mhlambi umdiliya ayizuba yinto oza kuba nzima into yokuba mawusuke kuyo ngoba isebenza kakhulu kwindawo ezinabantu abaninzi. Bantwana bahle bakaThixo, abantu abaninzi bayathanda ukonwaba. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa izinto ezininzi ezenziwa ngabantu ingakumbi abathi bazonwabisa ngazo ziyasimosha isiphiwo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba lo mama unika isiphiwo somkhululi kaSirayeli, ngoko kudingeka into yokuba yonke into ayenzayo ingasimoshi isiphiwo asiphiwa nguThixo. Ngoko kuyanyanzeleka into yokuba yena azigcine enyulu, kungasondeli iwayini emlonyeni wakhe, kungasondeli into eyinqambi emlonyeni wakhe. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi kuloo ndawo kuyo kulungile into yokuba abantu bakugxothe phakathi kwabo ukwenzela uzofunda into yokuba nothi yonke into eyenziwa ngabantu ikufanele wena, ngokuba kuwe kukho isiphiwo sikaThixo. Yangabazalwane, kwizinto zonke esiziphiwayo nguThixo zingaphazanyiswa zizinto zomhlaba. Bantwana bahle bakaThixo, mhlambi lo esisithunywa sibabala kakhulu into yokuba ngoku usathwele lo esisiphiwo sikaThixo, uzongazitathi ezinye izinto. Mhlambi xa ugqibile usebenza umsebenzi kaThixo, mhlambi ungahamba uyozibulela ke emveni koko, kodwa umsebenzi xa isengumsebenzi uzugcine i-discipline, uzugcine i-focus, uyazi into yokuba ugcine into kaThixo. Abantu balahlekelwa ziziphiwo zabo ngoba bayalibala into yokuba kubo bagcine into kaThixo. Bazalwane bam, ngoko ke xa ubonayo into yokuba isiphiwo sakho siyalahleka kuwe, kha mhlambi khawuzame ubuya usuke ebantwini, ngoba kakade abantu babukulwa ngabantu ngenxa yeziphiwo zabo. Bantwana bahle bakaThixo, sithi xa siphelayo isiphiwo abantu bamane bekusondeza ukuze siphele. Ngoku xa ubona loo nto khawusuke ebantwini ujonge into yokuba uThixo ufuna ukuthini, uzigcine umamele uThixo into yokuba uza kwenzeka ntoni. Mhlawumbi sizawukwazi ukuphuhla isiphiwo sakho, mhlawumbi abantu abakhululeki ngenxa yokuba wena awusigadanga isiphiwo osiphiwe nguThixo namhlanje onke amazwi awagcinileyo unkosikazi wakho makawagcine onke amazwi endiwawisileyo kuwe ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade amen.
Ndandikhe ke ndamamela tata ekhuthaza.
Ewe baba.
Kule ncoko yakhe uqala ukuthi ndimemoto zine azikhanganye amagama azo achaze igama awakhe waziphaka azokufika kulena awayeyiphethe ngelo xesha achaze naye ukuthi unazo ekhaphi izizathu. Xa sinyusa amehlo sikhonze yho sebenzile utata.
Eyi nkosi yam.
Athi nabo no, nabantwana. Tata wam uqala phangele
eyi
phangela kule company yho siyakhuthazeka yile nto ithethwa ngutata.
Ewe baba.
Jiki jiki athi kodwa ndisuka kwilali yekuthi siyayazi ilali ekuthi ukhe kungabikho namanzi ukhe kungabikho bani i-load shedding ke ngexesha bebekhula ngalo ibinto engaziwa nokuba izoze ibe kodwa xa besiye esikolweni bakufuneka baqale bayowutheza baqale bayowukha amanzi. Uthi lo tata kule ncoko yakhe ndandinxiba ibhrukhwe esikolweni ebhetshiweyo ide ibhetshi ezi ibe zibhetshi ezikhala ngekhala. Ndandisiya esikolweni ndihamba ngeenyawo. Uthi xa edibana nobulongwe funeka ajonge obufresh obusaqhumayo ufake iinyawo zakhe kwenzele zizokufudumala.
Eyi
athi kodwa ngenxa yento endayinikwayo ndawo ikutya.
Eyi nkosi yam.
USamsoni simazi nje ngegokra likaThixo simazi njengomntu owakhupha amasirayeli esandleni samaKristu simazi nje ngendoda einamandla ezweli simazi njengomahlulwa
kathi
kodwa xa sijonge emva sibona umntwana okhuliswe ikhoboka.
Ewe babo.
Ekhobokaza naye eyimbewu ikhoboka so enza ikhoboke lisakhulayo.
Ewe baba.
Simazi umzali umzalikazi wakhe njengento engazaliyo. Simazi njengedolo. Simazi njengenhlekisi. Kodwa kuloo nto injalo safika isithunywa satshintsha ubomi okanye satshintsha isiphelo sikaSamsoni. lento ke iqala ekufikeni kwesithunywa sifika kuManowa
ngokuthi
sisithi umfazi wakho olidlolo ongazaliyo oza kuzala mhlawumbi lisithethe lihlobo isithunywa wa lapha emakhobokeni akukhona amakhoboka azibona engcono
ewe nkosi yam
ngoba siyakwazi ukuthi singamakhoboka kanti akukhona amanye amakhoboka angcono akukhona amakhoboka akwazi mhlawumbi kwalapha emakhobokeni bakhona amakhoboka ngokokuzalwa azalwa enigazi lobukhosi abahle yile nto ke ucaciswa ukuthi ze kweli dlolo
ewe babo
ze kulumntu layo noba kufika ukuzidela kulotata nokuba uthi ekhangela indlu yakhe afike athi andiyifanelanga le nceba ngaka
awu nkosiyam
kodwa isithi ze kweli dlolo
ze kweli dlolo
ze kulo mntu ongazaliyo ngoba ikhona inceba kaThixo xa ifika isiza kuwe uthi le andiyifanelanga ifanele abantu abanxiba bhetere abantu abatya bengcono nam abantu abazalwa kumakhaya angcono kodwa esi sithunywa ngoku siyixela kakuhle ukuthi ze olo ize kulomntu ongazali baqhubeka ke okanye ahamba amaxesha amane sindwedwela elikhaya ngathi izokuyibethelela ezingqondweni zabo ukuba mayihlale iza kuzala iza kuzala ithi xa ifika mhlambi mhlandlo sokugqibela abantwana abahle bedinga uManowa athi bana xa ixelela ubana fikile lo mntu kwakhona kum
awu nkosi yam
bedinga athi makhe yobona okanye makhe ndihambe ndiyokuncokola nomlana lo mntu bantwana bahle bafika ke bamxelele imiqathango ekufanele ukuthi uphila ngayo umama nomnyana lona indlela amakaphile ngayo bantwana bahle bedinga ukuze yonke le nto ithethiweyo yenzeke bantwana bahle bedinga into endiyiqaphelayo xa ndifika kule ndawo osiyinikiweyo apha bantwana bahle bedinga ukuthi azazigcine kuzo zonke ezi zinto bantwana bahle bedinga ithi loo nto bantwana bahle bedinga zizaba khona izinto bantwana bahle bedinga ezibangela ukuthi angakwazi ukuzigcina bantwana bahle kwezi zinto ziyaba khona imeko apho azokuhlangana nabantu bantwana bahle bedinga besenza le nto okanye besenza lo mthetho ubekiweyo phambi kwakhe kodwa kufuneka yena azigcine bantwana bahle bedinga ngamanye amathuba zizaba khona izinto bantwana bahle bedinga ekufuneka okanye iwayini ezikhoyo bantwana bahle bedinga ezidliwayo apha bantwana bahle nezidiliya ezidliwayo apha kodwa kufuneka ezigcinile yena bantwana bahle bedinga kwenzela ukuthi Into ethethiweyo izalisekise bantwana bahle bedinga umhlambi bantwana bahle bedinga nathi sinikiwe bantwana bahle bedinga izinto ekufanele ukuthi sizigcine kuzo bantwana bahle bedinga kodwa bantwana bahle bedinga simane sisithi izinto aziphenduleki okanye uThixo uligqoki okanye uThixo akayizalisekisi into ayithethileyo bantwana bahle bedinga kanti silibele bantwana bahle bedinga ukuzigcina bantwana bahle bedinga ukuzingcolisa bantwana bahle bedinga ngezinto ekuthiwe masingazenzi bantwana bahle bedinga asizukwazi bantwana bahle bedinga ukubaliswa okanye bantwana bahle bedinga kubekho bantwana bahle bedinga umzila emveni kwethu bantwana bahle bedinga singaqalanga sazigcina thina bantwana bahle bedinga sizigcine bantwana bahle bedinga ebukhobokeni bethu bantwana bahle bedinga sizigcine bantwana bahle bedinga sezisenzeka izinto ebomini zikhona izinto zibuqhelekhele bantwana bahle bedinga kodwa sizigcine thina bantwana bahle bedinga lo mntu ke ubekwa nomlingani wakhe bantwana bahle bedinga bawuxelelwe umnkathango bantwana bahle bobabini bantwana bahle bedinga umhlambi bantwana bahle bedinga kuxelelwa noma Noah kungaxelelwa umama lona kuphela kufuneka bantwana bahle bedinga uma Noah abe ngumxhasi walo mama bantwana bahle bedinga xa efuna ukuwa athi kanene isithunywa sasithe bantwana bahle bedinga makungenzeki elihlobo bantwana bahle bedinga xa ifuna bantwana bahle bedinga ukukhulisa umntana elihlobo bantwana bahle bedinga isithunywa sithi bantwana bahle bedinga isithunywa sasithe makungenzeki elihlobo bantwana bahle bedinga ngoba imiqathango ngamanye amathuba siye siyilibale kufuneka kubekho abantu ecaleni kwethu abazofane besikrweqa egxeni bathi bona umqathango awuhambi elihlobo uThixo akayifuni le nto bantwana bahle bedinga ngamanye amathuba omanowa bethu ayizoba ngabantu esizalwa nabo bantwana bahle bedinga ngamanye amathuba omanowa ayizoba ngabantu bantwana bahle bedinga esidibana nabo esithubeni bantwana bahle bedinga abazomane besinqwanqwada etshomyam emnganam hlobo enibizana ngalo
ento
into ethile ayenziwe lihlobo uThixo akayifuni bantwana bahle bedinga nawe uyibona ukuthi ngenene nangenyaniso uThixo akayifuni bakhona ke omanowa esibanikiweyo bantwana bahle bedinga nawe manowa thathi xanduva
bantwana bahle bedinga
imishini lena yokuthi kukhululwa abantu bantwana bahle bedinga inganga ngathi ayiyo yakho bantwana bahle bedinga kodwa amandla okuthi iqhubekeke le nto aqhomekeke nalapha kuwe bantwana bahle bedinga ukuthi xa esiwa amandla bantwana bahle bedinga
umntu
onikiwe bantwana bahle bedinga ukuthi makaphathe into kaThixo umane umnyusa izandla umane umthembisa ukuthi uThixo akaloqoki uThixo akalijikeli ilizwi lakhe uThixo akayondoda ukuba alijikele ilizwi lakhe kodwa ke uzuzigcina okanye azazigcine bantwana bahle bedinga kunokuthi zikhona izinto ekufuneka zigcine kuzo kwenzela ukuthi imithandazo yethu neminqweno yethu izokwazi ukuphenduleka uKristu Nkosi yethu.
Amen.
Ukuthanda ukuthanda kwenhliziyo yase kuphela ukuthanda ukuthanda kwenhliziyo yase kuphela
Yeah.
Oke sizokoduka
yeyeza
sizokoduka bantu kumbula kakhe bawo yakugqibela uyi fan ye Chelsea yazi noba xa yemeko yekile na ukajise yiyo
bawo yise yiyo
okay
unokuthini bawo
akwi Chelsea ke ayikhona ke omnye umdlali wayedlala kakhulu jersey number 10.
Yeah.
Yazi baba unqedwa ngubani jersey number 10. Kodwa asikho apho.
Babo.
Nanino, nanino ngubani lamzalwane. Nanino Eden Hazard.
What that?
Gqiba kwakhe ke season yokugqibela bandikhumbula kakuhle. Kanti wayinikwinela Europe. Waze ke xa kuvalwe isizini elandelayo uzawuya Spain kwa Real Madrid uthi ke banda nimamele kakhe na interview yakhe ngokwa kuvalwa la season yena alibale nje ba ungumdlali webhola wazonwabisa watya zonke izinto ezithiwayo ngosipa Europe sesama xa kuvalwayo pha isizini so utya i-festive yakhe ngokwezithems zethu zala ezantsi loo nto yabangela againe iweight xa ayoqala isizini kwakunye e-Real Madrid okunye ke uthatha iskipa sika Christian owaziwayo ngedisipline ongaseli yonke into ungatyi yonke into kuba efokase kule nto athi uyayenza ngenxa yokulibala kwakhe omzalwane into yokuba ungumdlali webhola simazi ikakhulu ngeqembu ebelidlalela kanye ngeqela ebelidlalela before aye eSpain ngoba uye walibala imiqathango yomdlali webhola nokuba ivalile isizini ayithi imithetho yomdlali webhola ivaliwe yona ngoko le nto yabangela mhlawumbi into ebeseyilindele thina bantu abamaziyo previously asayibona yade yangathi ngabantu ababina bohlukileyo ngoba lo umuntu wokugqibela uye walibala imiqathango yomdlali webhola wenza ongathi ayingomntu udlala ibhola professional sele esiya kwelona qela laziwa ngobukhulu eEurope bantwana bahle bakathixo le nto mhlawumbi ndiza nayo ngokuthi yonke into inomthetho wayo yonke indawo okuyo inomthetho wayo kunjalo nje ukuze uphumelele kuloo nto kuyo kufuneke ulandele imithetho yaloo ndawo bantwana bahle bakathixo esisithunywa mhlawumbi siyazi into yokuba abantu abalapha abangamasirayeli banendlela abenza ngayo izinto kodwa xa unesiphiwo esinje sokukhulula amaSirayeli sikhula phakathi kwakho kukho umthetho ekufuneke ulandele bantwana bahle bakaThixo kukho abantu ngoku abalandela imithetho yangaphandle baphulukana nezinto ebezibenza babaluleke ngaphakathi bantwana bahle bakaThixo ngoba yonke indawo inomthetho wayo bantwana bahle bakaThixo bangaphi nangoku abantu esibaziyo bazalwane mhlawumbi ebebedlala ibhola bantwana bahle bakaThixo balandela imithetho yabantu mhlawumbi abaculayo mhlambi balandela imithetho yabantu abasebenza ebusuku bantwana bahlebe kaThixo ngoba mhlawumbi uDJ nemvumi zona ebusuku kungona ziyosebenza umntu odlalayo onesiphiwo yena mhlawumbi kufuneke abe nendlela enza ngayo bantwana bahlebe kaThixo umntu afune uba yirockstar bantwana bahlebe kaThixo kodwa yena umsebenzi wakhe uthi makabe ngumntu odisciplined bantwana bahle bakaThixo alandele imithetho yendawo ekude kunale esebenza kuyo bantwana bahle bakaThixo alibale into yokuba uyintoni yena akayiyo irockstar le afuna ukuba yiyo bantwana bahle bakaThixo ngoku sibabukela nasethivini bantwana bahle bakaThixo umntu athi mna ndandikade ndiyilento kodwa ndalandela imithetho yangaphandle bantwana bahle bakaThixo andamamela no coach andixelele into yokuba into ethile ayenziwa ukuba ndifuna ukuphumelela apha bantwana bahle bakaThixo andawumamela lo mthetho ngoku ndiyazazi into yokuba ndandinesiphiwo kodwa andinayo into evelayo echazayo into yokuba mna ndadlala ndafika kwelinqanaba ngoba yonke into inomthetho wayo nathi masilandele umthetho wasendaweni esikuyo ukuba sisesikolweni isikolo sinomthetho waso siza kuphumelela isikolo ngokulandela umthetho wasesikolweni ukuba sisemsebenzini masilandele umthetho wasemsebenzini ngokuba siza kuphumelela emsebenzini ngokulandela umthetho walapho bantwana bahle bakaThixo sakulandela umthetho wendawo yenye indawo kwenye indawo kulapho siphulukana khona nesiphiwo ebesiza kusebenza ngaso ngoko ke kuyanyanzeleka abazalwane sijonge into yokuba uThixo usebeke ndawoni kuyanyanzeleka abazalwane sijonge into yokuba uThixo yintoni ayithethayo ngathi bazalwane bam abathandwa inkosi ukwenzele singajongi into yokuba abantu bafuna ndenzeni ujonge into yokuba isiphiwo esindisiphiwo nguThixo sifuna ndenzeni
bawo ukuba ndikumamele kakuhle uthi ukho ikwengwezi zayizo
ewe baba
ukho amagoqa
angosiyam
kwabantu ekuthiwa beku wayephi inyana kubani kwabantu abasecamkwendlela simane igqitha kubo phe wayengekelo ngenxa yokuthi abantwana bahle bedinga usinikiwe isiphiwo abantwana bahle akawuqonda okanye akawubuza ukuthi abantwana bahle bedinga uthini na umyalelo olandela kwesiphiwo
abantwana
bahle bedinga kukho abantu abantwana bahle nangoku abantwana bahle bedinga abathi bathi bayijonga ityalike okanye intweni uthilqo phakathi
bantwana
bahle bedinga basuke bayinyevulele
bantwana
basuke bayithuke bantwana bahle bedinga ngoba bantwana bahle bedinga uthe enikiwe isiphiwo bantwana bahle bedinga wathatha isiphiwo bantwana bahle bedinga wabaleka naso phambili
bantwana
bahle bedinga wase wenza bantwana bahle bedinga wenza kuba enamandla okwenza kanti akabuzanga
ukubana
bantwana bahle bedinga le nto funeka ihambe njani ukuze ibe yimpumelelo bantwana bahle bedinga kukho abantu namhlanje bantwana bahle bedinga abazele bantwana bahle bedinga ooSamson bantwana bahle bedinga abangaphiliyo bantwana bahle bedinga kukho abantu namhlanje bantwana bahle bedinga sesifikile isithunywa sabo okanye sesifikile isithunywa phezu kwabo sabaxelela kodwa namhlanje bazele bantwana bahle bedinga abantwana bahle bedinga ooSamson bantwana bahle bedinga abangenazinwele bantwana bahle bedinga kukho abantu bantwana bahle bedinga abantu abazele bantwana bahle bedinga izinto ezingenamandla bantwana bahle bedinga bekufanele ukuthi kunjalo kuba bemamele bantwana bakanye bengamamelanga umthetho bantwana bahle bedinga ngamanye amathuba asifiki bantwana bahle bedinga kwindawo ekufanele ukuthi sifika kuzo bantwana bahle bedinga kuba not because akufanelenga ukuthi siyafika okanye akufanele ukuthi sifika kule ndawo bantwana kuba singamamelanga umthetho bantwana bahle bedinga ithi ke le ndawo bantwana bahle bedinga liyaba yintoni na isiko lalo mntana
kuyafuneka
khe sihlale phansi bantwana bahle bedinga simbuze uThixo okanye siyibuze bantwana bahle bedinga injongo kaThixo ukubana yintoni na bantwana bahle bedinga utheni unike sisiphiwo bantwana bahle bedinga sizohamba siphelelephi umkambi noba akakuxelelanga ngoku bantwana bahle bedinga ukhona uManoa ozohamba eceleni kwakho
aye
oyaziyo ukuthi bantwana bahle bedinga liyintoni na isiko lalo mntana
bawo kukho abantu ekunganyanzelekanga into yokuba babenga kwicala lakho ngoba ihlabathi eli likwenza into yohlekisa kodwa abo bantu bahlale bazalwane bam abathandwa inkosi mhlambi uManoa lo kuthiwa mhlambi kwakushiywa into yokuba emfondeni ukuze umzi wakho ume kudingeke into yokuba ube nomntwana okanye uzale ngoko uhleli nenkosikazi engazaliyo suka ecaleni kwakhe kodwa lo mfo wahlala sele kunjalo bantwana bahle bakaThixo ngoku uThixo ufika uthi wena Manoa uye wabona into yokuba umkakho uyabukulwa ngabantu kodwa wahlala ecaleni kwakhe bazalwane bam abathanda inkosi wasuka ngoko ke ndiza kubabala wena uzawuzala unyana uzawukhulula amaSirayeli bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi kukho abantu abangaziqondiyo into yokuba umsebenzi wabo kukuba bagade abantu abaphiweyo bantwana bahle bakaThixo ngoba abantu abanesiphiwo mhlawumbi ngamanye amaxesha babuthathaka bona ngokwendalo yabo kodwa kudingeka kubekho abantu abazawumane bebenqwanqwada apha ekuqaleni kwabo bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi bazalwane apho nikuwe apho nikhoyo nihlutshwa kukuba abantu enibagadileyo abantu ababoni ipotential abanayo bahleli nje ngokuba bahlekise ngabo kodwa nina nihleli ekuqaleni kwabo nithathe ezontolo zimele ukuhlala kubantu benu zingene kuni emzimbeni ngoba nisazi into yokuba uThixo lomntu kukho isiphiwo amgcinise sona bazalwane bam abathandwa inkosi mhlawumbi namhlanje sizokuthi uThixo usondele kubantu abakhusela abantu abaqalulwayo ngabanye abantu mhlawumbi sothi uThixo usondele ngakumbi kubantu abathatha ingxaki zabantu bazithathe bazixwaye emagxeni kuba besazi into yokuba okulungileyo kukuba umntu ufanelwe into yokuba aphathwe ngendlela efanelekileyo
bawo si ixelelwa abantu ukuthi basithi
Ewe ba.
Iminyaka i-40.
Mhm.
Umhlambi ulangvila loba sekuthi singakwazi ukulila.
Ewe ba.
Mhm. Umhlambi ulangvila lokubethwa lokuhlala kusebenze imini isali njalo yakwazi ukuthi lobhamu asibheke phambili
ewe baba
uthi ba uyawa edukwini ukuphaka
isikhathi
yamthi inyathele ngaxesha
ewe baba
nabahle edinga kodwa ukho abantu nabahle edinga apho bantwana bahle bedinga umntu asikwe okanye atyiwe yikonsi yakhe yedwa bantwana bahle bedinga athi xa izama bantwana bahle bedinga ukuya kwamanye amakhoboka bantwana bahle bedinga bangakwazi ukumncedisa kulena imeko bantwana bahle bedinga kuba athi utata xa ifuna ukuya kotata bantwana bahle bedinga bangakwazi ukumncedisa kule imeko
kuba
imeko abayazi zibona bantwana bahle bedinga uthi ngamanye amathuba sowuhlele okanye sowusebenza egadini bantwana bahle bedinga ngamanye amathuba sowuhlamba izitya ngamanye amathuba bantwana bahle bedinga sowusemsebenzini usebenza kakuhle kodwa yakuqaqamba ikonsi yakho bantwana bahle bedinga abantu osebenza nabo bantwana bahle bedinga abantu ohleli nabo bangayiqondi kakuhle le nto ngoba itya wena le nto bantwana bahle bedinga yayisitya abantu babini bangayiqondi abanye abantu bantwana bahle bedinga kodwa bantwana bahle bedinga sakufika isithunywa bantwana bahle bedinga batshintsha ubomi babantu yatshintsha nendlela abaphila ngayo
bantwana bahle bedinga
ithi ngamanye amathuba bantwana bahle bedinga yakwakumane kutyhila kancinci bantwana bahle bedinga kwakumane kutyhila kancinci ebomini babo bantwana bahle bedinga ithi loo nto bantwana bahle bedinga bamlinda lo mzalwane wakhula
bantwana bahle
bedinga ukwengeza bantwana bahle bedinga kule minyaka i-40 bahlelile ebekhobokeni ngamanye amathuba siyazibona iimpendulo zethu ingangathi ziyaphenduleka bantwana bahle bedinga umntana wethu bantwana bahle bedinga nangungoku ebheka esinaleni bantwana bahle
bedinga
nangumntana wethu ephumelela efumana umsebenzi bantwana bahle bedinga ngamanye amathuba bantwana bahle bedinga ibe ngangathi izinto ziyayondelela lana bantwana bahle bedinga sicingibana izinto siza kunceda okanye siza kulunga ngeli xesha linye kanti isuke ithathe iminyaka le nto ukulunga bantwana bahle bedinga ngoba usamsoni bantwana bahle bedinga ekuthe ekuzalweni kwakhe akabakhulula ngangoko
bantwana bahle bedinga
uqale wakhula wakufumana amandla bantwana bahle bedinga umhlawumbi nawe uyayibona ingangathi uyaphumelela ndifuna ukuthi nyamezela bantwana bahle bedinga kuzawuedwa kule minyaka i-40 yokukhoboka
uhlele
ebukhobokeni likhona ixesha apho uyesu okanye lizawuvela bantwana bahle bedinga impendulo bantwana bahle bedinga kodwa ndifuna uhlale unyamezele bantwana bahle bedinga uhlale esikweni olinikwe nguthixo uhlale emiqathangweni olinikwe nguthixo sakhe sathenga i-TV bantwana bahle bedinga phaya ekhaya bantwana bahle bedinga sathi bantwana bahle bedinga xa sifunda ezi instructions bantwana bahle bedinga sayikonekta kakuhle i-TV bantwana bahle bedinga sayifaka edongeni bantwana bahle bedinga xa silayita ayilayiti kakuhle bantwana bahle bedinga i-TV bantwana bahle bedinga yaphela imini yokuqala bantwana bahle bedinga ubhuti wabheka edolophini wawuripota ne-TV bantwana bahle bedinga bashaba abantu balefenisha shop xa befika bantwana bahle bedinga bejonga ukuthi i-TV ikonekto kakuhle bantwana bahle bedinga xa bejonga ngapha bantwana bahle bedinga edongeni bantwana bahle bedinga akuleyitwanga bantwana bahle bedinga into bantwana bahle enzama ukuyithatha xa idlala i-TV bathi yonke into beniyikonektile bantwana bahle bedinga kodwa beningayilatanga isokethi edongeni ndifuna ukuthi nathi umhlambi bantwana bahle bedinga imiqathango esiyinika
ikiweyo bantwana baqhibadinga isoketi esingayilayitanga singayikonekta yonke into kodwa isoketi singayikonektanga okanye singayilayitanga edongeni akho nto inokwenzeka onguthixo wezuko uthixo wembeko angasikelela ngoku ude kube sephakadeni amen
amen siyadlalisa apha kodwa siye sibone bazalwane ukuba noko anisiyekeli asike sizibukele sodwa side like sodwa
baba side silike
side sizilike baba kuba ungafuna into yokuba ingabikho like akubukelwanga apha kodwa abantu bayasincedisa baba ngako oko siyabulela kubantu abasanda ukufika babo yesibe nomnikelo sicela uba khumbuze
umnikelo babo umuntu osandufika mos akanoziabeeawe
babo
so sicela sorucofa usubscribe ngoku ucofa usubscribe kwenzela uba ungalibali usubscribe ke akatyi nasenti kwimali yakho
souyityile idata
souyityile yona
idatasubscribe
balapha uba uyayithanda kuphi uyayithanda masuka le nkqubo yethu cofa ulike cofa ulike cofa ulike nawe mntu ufuna uyisherela umntu cofa upause sakulinda yeke
buyaisherile
ini yeke sukulindile so siyabulela kakhulu ngokuthi uyoyisherela intomi zakho cofa unotification button ifana ufuna ikukhumbuze aba ba asezindleleni eziteksini ezibhasini nakuyo yonke indawo ohamba kuyo uncokole ngale cawe yabantu abangacawiyo just kule 24 hours uyinikiweyo nguThixo yangemini uthathe nje imizuzu emibini okanye emithathu uxele phofa izizo neziseka zokuthi cawe yabantu abangacaweyo iyafumaneka ngentsimbi yesihlanu rhoqo
ngecawe
enkosi bawo
nkosi bawo ke bawo leubeka levesi ukuba ithetha ngayo loba yintoni na isiko lale nkwekwe indikhumbuza omnye umzalwane yaphinda ndiyambeka futhi umdekazi bize yivesi wayeyithanda kule uzasahamba imithandazo bawo ayibe yithanda kakhulu siyakubeka ke
kudala yesilo babo wakamdekazi uyeza bawo
mhlawumbi uzawudeze bawo
mhlawumbi indlela indlela yakhe
mhlawumbi uzawudeze bawo
indeka kakhulu wasitho zakuza kubabo engamdekazi thanda uba nobude
hayi ke siyakubeka ke mkhonzi nanamhlanje sikulindile masivale bawo
masithembe ke bawo ukuthi uThixo apho ukhoyo kathixo uThixo usakuphethe kakuhle zakho zihamba kakuhle
amen masivale bawo
bawo
masivale
inkonzo yabo
sicimele bawo sivale bawo sicimele ufefele nkosi yethu Yesu Kristu thando lukathixo nobudlelwane bomoya engcwele ungahlala kuthi sonke ndikuye nkosi yethu Yesu Kristu ngoku nangonaphakade
amen
amen amen amen amen amen
kuba kange uye enkonzweni le ibiyinkonzo yakho ukuba ubuyile enkonzweni le ibiyinkonzo yakho siyathemba ke into yokuba ngoku awuziva ngathi khange uye enkonzweni siphinde sithembe into yokuba awuziva ngathi imoshakele inkonzo obuye ukuyo siyabulela kakhulu bazalwane masiphinde sidibane ngoku kule veki zayo le icawa yabantu
abangacawiyo engalebali ukuthanda uThixo othandazekayo baba.